Reka rero tudatinze twongere tugaruke kuri aya makuru akomeye cyane. Ni amakuru agaruka ku mubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Amakuru tugiye kuba rero tugarukaho muri iyi nkuru yacu ni amakuru meza cyane, kuko u Burundi buravuga ko abakoze coup d'etat mu mwaka w'2015 ngo bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, ngo Burundi bwiteguye kubakira mu gihe cya vuba, nkuko tugiye gukomeza tubigarukaho muri iyi nkuru yacu. Nkaba rero nkuhaye ikaze no mu yandi makuru atandukanye tuba dukomeje kugenda tukugezaho umunota ku wundi. N'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi Sonia Niyubahwe aravuga ko bitewe n'uburyo umubano hagati y'u Rwanda n'igihugu cye ngo ugenda unozwa, ngo bizeye ko bazakira bidatinze abashatse guhirika ubutegetsi muri kiriya gihugu mu mwaka w'2015. Niyubahwe, ibi byose ngiye kuba nkugezaho, we yabitangarije abanyamakuru mu mpera z'iki cyumweru gishize. Ubwo rero abavugizi b'inzego zitandukanye mu Burundi baganiraga n'ibitangazamakuru bitandukanye bikorera hariya mu gihugu cy'u Burundi. Uyu muyobozi yavuze ko ngo igihe kigeze ngo iby'u Burundi bwasabye u Rwanda ngo aba bantu boherezwe bigiye ngo kujya mu ngiro, ubundi boherezwe mu gihugu cy'u Burundi bacirwe imanza. Yubahwe yavuze ko ibiganiro hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda ngo bigeze kure harebwe uko umubano wanozwa. Yavuze ko ibihugu byombi bimaze iminsi byohererezanya intumwa zidasanzwe, ko rero bishoboka ko byakongera bikabana nka mbere y'umwaka w'2015. Ni ku ruhande rero rw'u Rwanda nta muyobozi wari wavuga kuri iyi gahunda yo kohereza abashinjwa kugira uruhare muri coup d'etat yo mu mwaka w'2015. Icyakora cyo bamwe mu bayobozi b'u Rwanda bakunze kumvikana bavuga ko batakohereza aba bantu bashatse guhirika ubutegetsi ku wa 13 Gicurasi 2015 mu Burundi, bakavuga ko hagomba kwisungwa amategeko mpuzamahanga kuri iki kibazo. Nkabanza kukwibutsa ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi wazambye mu mwaka w'2015 ubwo hapfubaga coup d'etat yo guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza. Uwabiri bubiri inyuma akaba ari General Godefroid Niyombare n'abandi bayobozi bakuru mu gisirikare. Gusa nk'uko byakunze kugenda byigaragaza haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'urw'u Burundi, hose ku mpande zombi hari ubushake noneho bwo kuzahura umubano, ndetse ibi byose bigaragazwa n'intumwa zitandukanye zagiye zoherezwa ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ndetse no ku ruhande rw'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Ngayo nguko rero ngira ngo muriyumvira ko umwe mu bayobozi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi aciye amarenga ko uyu mubano ugiye kuzahuka mu gihe cya vuba, na cyane ko uyu muyobozi yemeza ko iby'u Burundi bwasabye u Rwanda birimo no kohereza abasize bagerageje guhirika ubutegetsi bwa nyiricyubahiro Petero Nkurunziza. Ibyo rero bikaba byaba ari amakuru meza cyane ku mpande zombi mu gihe uyu mubano wazahuka, nk'uko bikomeje kugenda bigarukwaho n'impande zombi. Iby'aya makuru rero byo reka dukomeze tubikurikira muri iyi nkuru noneho ku buryo bwimbitse, tunakurikira uyu muvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga abitangaza.
U Burundi buravuga ko ibiganiro byo kunagura imigenderanire yabyo n'u Rwanda bigeze ku ntambwe ishimishije, byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru mu mpera z'icyumweru gishize. Inkuru irambuye Desire Hatungimana.
Icyo kiganiro cyabereye ku murwa mukuru w'intara ya Ngozi ku kibuga cy'umupira w'amaguru Gasaka. Mu masaha atatu cyamaze, amenyeshamakuru n'abanyagihugu bahawe akaryo ko kubaza ibibazo bitandukanye. Ikibazo cy'abashatse gutembagaza ubutegetsi igenekezo ya 13 kwezi kwa gatanu umwaka 2015 bahungiye mu Rwanda. Niyubahwe Ines Sonia avugira ubushikiranganji bw'u Burundi n'ayandi makungu yamenyesheje ko abategetsi b'ibyo bihugu babandanya kuganira. Yamenyesheje ko intumwa idasanzwe ya Perezida Paul Kagame yaje mu Burundi n'ubu Burundi arundika intumwa yiwe mu Rwanda. Uwo muvugizi akizeza Abarundi ko icyo kibazo kiri ku ntambwe nziza.
Kumande zombi uhereye ku nzego zo hejuru cyane hariho ibikorwa ariko birakorwa n'ubushake. Twamenyesha rero abatwumviza yuko turavye ibikorwa birakorwa n'indongozi zikuru, hari icyizere yuko umwanya n'umwanya icyo kibazo kizotora inyishu, maze imigendanire yose ikayibera ikayaga ikongera ikagenda neza.
itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka imigambwe MSD na PPD girijambo yarandikiye president Uhuru Kenyatta arongoye umujyango w'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko EAC iyo migambwe yamusaba gukoresha ubutegetsi n'ubushobozi bwiwe kugira yumvishe Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi kubiganiro hagati y'imigambwe itavuga rumwe na leta n'imigwi yafashe ibigwanisho ariyo nzira yonyene izoshikana Burundi mu mahoro kuri iyo migambwe isaba umuvugizi w'umukuru w'igihugu Nzeyimana Alain Diomet yamenyesheje ko abipfuza gushikira ubutegetsi baciye mu biganiro ko bitagishoboka
nimba bakeneye kugira ngo bitoze baze babegere mushikanganje bubicejwe basabe ahasigaye murabona ko n'amatora yegereje mu 2025 maze ntibaze bacikwe nayo bundi nta biganiro bihari hagati ya leta canke n'indi migambwe ibiganiro vyose biba bijanye no kugira ngo abene Burundi batunge batunganirwe bibera mu Burundi
mu mugambwe MSD bamenyesha ko iyo mvugo itabatangaza ariko ko bari bakwiye guhinduka bakamenya ko nabo ariyo nzira yatumye bageraho baruno munsi Nshimirimana Epitas savugira uwo mugambwe amenyesha ko iyo ngendo yari kwiye guhinduka ku neza y'igihugu
amakungu nabibone akarere nikabibone babone neza ko leta y'u Burundi ari idakeneye amahoro n'umutekano ari idashaka ko mu Burundi hatekana kugira ngo abanyagihugu bafatane munda biruke n'iterambere ry'igihugu cyabo mugabo kandi nagomba mbwira abarundi kuko bizogenda kose ibiganiro bizoba kuko kananira abagabo ntiyini kandi ntabwigwa yabwiwe n'ukwamasa tukuye
muri icyo kiganiro umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukuru Pamphile yamenyeshije ko mu biharuro bari bafise gushikigenekezo rya 12 za kuno kwezi bigaragaza ko COVID-19 yasubiye kugangura mu Burundi mu bantu 365 bapimwe basanze abagera kuri 21 baranduye nayo abaca ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye bapimwe 549 basanga muri izo ngenzi 19 baranduye asaba barundi kubandanya bakurikiza amategeko yo kwikingira
byumvikana rero yuko tutokwijajara aho niho nabwira nshimikire murumva yuko ikiza COVID-19 tawukiraja ari nacyo gituma abantu turakwiye kubandanya kwikingira iki kiza usabe rero namwe bamenyesha amakuru mu vize tumenyesha kure tubandanye duhimiriza dufashanya dufatanye amaboko kugira ngo abantu bagume bikingira iki kiza
mu bibazo byabajijwe n'abanyagihugu ivyagarutse kenshi bijanye n'ubutungane mu manza hanini z'amatongo kubera ubwinshi bw'ibyo bibazo umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabasavye ko babishikiriza umuhanuzi wa perezida ajejwe amategeko amadosiye yabo na nimero zabo za telefone kugira bije kwigwa hanyuma bazoronswa inyishu yamenyeshije ko uwo bazosanga yararenganijwe azorenganurwa Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
va inyeshyamba z'umutwe wa M23 zigaruriye umupaka wa Bunagana ku ruhande rwa Kongo imigenderanire hagati y'icyo gihugu na Uganda yarahagaze kuri uwo mupaka ku mpande zombi umutekano urarinzwe cyane umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Ignashusi Bahizi avuye ibunagana turi kumwe ku murongo wa telefone Ignashusi Bahizi wirweho
mwirwe neza bwana Venuste
none umutekano wifashe gute aho ku mupaka wa Bunagana
uko umutekano wifashe wavuga ngo kubunagana haratuje ariko ku mpande zombi haboneka abasirikare bagenzura imipaka yombi ku ruhande rwa Uganda abasirikare ba Uganda babona n'abapolisi bagerageza gukuma kuma impunzi kuko impunzi aracyari hano mu mpaka wa Bunagana nyinshi cyane zimwe haruruja n'uruza rw'impunzi hakurya no hakuno kuko impunzi zirirwe Bunagana iyo babaye kumanywa zijambo nimugoroba zigataha zizanye ibyo kurya rero abasirikare baba bahari kureba ko bazicungira umutekano ku ruhande rwa Kongo nanone naho urabona na Rwanda inyeshamba za 23 abasirikare ba 23 bubareba bafite ibikoresho bya gisirikare ibirimo imbunda bafite ibikoresho by'itumanaho bya gisirikare nabo bagenzura ku ruhande rwa Kongo aho bari
ingaruka zifungwa by'uwo mupaka no kudahahirana hagati y'abaturage b'ibihugu byombi nizihe
kuba tumaze kuvugana nabo ingaruka zaba nyinshi cyane ku buryo nyine abantu baturi imipaka batunzwe no guhahirana no gucuruza bamwe banabafite n'abavandimwe babo hakurya no hakuno gore kuva aho intambara yatangiriye na cyane cyane aho igisirikare cya M23 cyafatiye umupaka muhise ufungwa na ndetse na leta ya Kongo itangaza ko ari nta bintu by'ubucuruzi byemerewe gukorera kuri uwo mupaka ngo rero bivuze ko ubucuruzi bwahise buhagarara bari bafite amaduka cyane ku ruhande rwa Uganda dore ko ari ibintu byinshi byaturukaga byinjira muri Kongo byarahagaze imodoka ntizicyambuka ukamyo uzazaga ahangaha nyinshi zambuka muri Kongo ntizicyanyura amafuduka mu ruhande rwa Uganda yarafunze abantu akazi karahagaraye ndetse no ku ruhande rwa Kongo hari ubucuruzi bwakorerwa ku